njogere ganya wakati wa speaker ne leader opposition eri nti bwana wagenda kulete kiwandiika ekyo bajja kutegeza leader opposition era bana amutegeza naye ajja tuita atutegeze kati ekyo fe kyetulinda